niko mjini saizi dukani, yani naochagulia suti nzuri, mwambie hivyo na mama, yani hapa niko supermarket.